radio BBC gahuza mijyango ivugira Londre kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Uni saa 10 n'igice ku isaha mpuza makungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije mwese kandi ndabahaye ikaze abakunzi ba BBC gahuza mijyango. Turi kuwa kane tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu muri 2020. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu. Ingaruka zo kuguma mu ngo ku bakozi bari basanzwe babeshejweho n'imirimo yahagaritswe kubera ikwirakwira ry'umugera wa corona zitanguye gutuma bamwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basaba gufashwa. Ivyo turavyumva kandi no mu karere mu Rwanda. Ishirahamwe HCR rivuga yuko abenshi mu bazohura n'ingaruka z'ico kiza c'umugera wa corona ari abasanzwe babayeho mu buzima butameze neza, cane cane nk'impunzi n'abataye izabo. Inama y'ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi G20 yafashe ingingo yo gushira tiriyari zitanu mu kuzamura ubutunzi bw'isi buriko burahura n'ingaruka z'umugera wa COVID-19. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Marc Niyonkuru. Nongeye kubaha ikaze abantu baba miliyoni 3,300,000 nyene nibo basavye imfashanyo yo kuba barabayeho mu gihe cy'ubushomeri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ndwi iheze. Ico gitigiri kirarenze kure ibindi bitigiri byose bari bamaze kubona muri ico gihugu. Iki ni kimwe rero mu bimenyetso by'ingaruka z'umugera wa corona ku butunzi bw'ico gihugu cimirije amatora muri uyu mwaka. Iki gitigiri kandi kiruta kure ibyari byaratanzwe n'abahinga mu igendereza ku ngaruka z'uwo mugera. Umushikiranganji w'ikigega cya Leta Stephen Mochen avuga yuko kubasaba imfashanyo bavuga yuko bari mu bushomeri harimwo kurenza urugero gatoya kuko bamwe badoheza bagasubira mu buzi bwabo. Avuga yuko abahagaritswe gukora kubera iki kiza cya corona bari bakwiye guhabwa imfashanyo mu kiringo cy'amayinga makeyi, iyo nayo ikaba itorenga tiriyari 2 z'amadolari agiye kwemezwa mu itegeko. Mu Rwanda mu gihe indu ya mbere itarashira abanyagihugu bategetswe kudasohoka mu nzu zabo mu ngo zabo, bamwe mu baba mu muji badakoresha bakotesha nako amazu batanguye kugaragaza impungenge ku badakorera imishahara y'amaho babaho kubera amafaranga bakoreye ku munsi bibaza yuko bazogira ikibazo cyo kuronka yo bariha amazu bakose. Uretse gusaba abantu ubwabo kwiyumvikanira no kuvuga abapanze n'abanye namazu, kugeza ubu nta cemezo nta banduka ubutegetsi burafata kuri abo bantu. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Jean-Claude Mwambutsa ari Kigali. Jean-Claude, watubwira bimeze gute kuri izi mpungenge z'aba bantu bapanze?
Nibyo Florentine, abantu bamaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza ko byanze bikunze bazagira ikibazo cyo kubona amafaranga gukodesha amazu kubera ko nta kazi bakora kabaha amafaranga babonaga umunsi ku wundi. Bakavuga ko byanze bikunze batazabona ayo bishyura. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buherutse kumvikana buvuga ko bugerageza kumvikanisha ba nyiramazu n'abo bakodesha ku buryo bagerageza kwihanganira abari mu mazu batabonye ubwishyu ako kanya, ariko bukavuga ko atari itegeko ry'uko iki cyakorwa. Naho minisitiri w'ubucuruzi we yaraherutse kuvuga ko muri ibyumweru 2 byari byashyizweho byo kuguma mu rugo bya mbere ntacyo Leta yiteganya kubikoraho uretse mu gihe aka kato kaba gafashe igihe kirekire.
None Mwambutsa, abantu barabwa n'iki kibazo bapangiye abandi birazwi ukuntu bangana haba mu mujyi wa Kigali canke mu gihugu hose?
Ntabwo byoroshye kubona imibare, gusa umuntu agerageje gucishiriza nuko nko mu mujyi wa Kigali uvuga ko abantu bagera muri miliyoni bawubamo byanze bikunze aba barenga ibihumbi 170 nta mazu yabo bafite bivuze ko ari abakodesha iki kibazo kigaragara ko cyabagifashe ku bantu benshi cyane
hari n'abakora ibikorwa by'ubucuruzi bari bitezwe ko yuko bazotanga amakori muri leta ariko nabo nyine ibikorwa byabo byahagaze ababobo ibyabo byifashe gute
aba nabo bamaze iminsi batakamba bavuga ko batazabona ayo bakwishyura amazu bakodesha yo gucururizamo ariko nanone bakavuga n'ikibazo cy'imisoro izabagora ababo basa nk'abo ko babonye igisubizo nubwo nacyo kitasobanutse neza ikigo cy'igihugu cy'imisoro cyavuze ko ku bacuruzi batoya kibahaye ukwezi kibongereye ukwezi ko kuba batunganyije ibibazo byabo by'imisoro naho abacuruzi banini abakoreshwa banini bahabwa ibyumweru bibiri ibyo nibyo bagomba kubahiriza mu ni inyongera bahawe yo kugira ngo babe bamaze gutanga imisoro yabo
urakoze Jean Claude Mwambutsa nubwo igihe cyo gutangarira ayo makori icongerejwe urumva yuko kubataziga aho bazokura amafaranga yo gupanga atanyisha bararonka twashatse kumenya ico abategetsi b'igihugu bashobora kuba bateganya nk'inyishu ariko rero twabarondeye ntitwabaronka n'ubu turaza turacakomeza kumbure mu biganiro byacu bizokurikira mushobora kubumva Abategetsi b'ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi bihurikiye mu mugwi G20 biyemeje kuzokora ibishoboka byose mu ntumbero yo kugabanya ingaruka z'ikiza cya coronavirus bavuze yuko hari tiriyari zitanu z'amadolari bashize mu butunzi bw'isi muri rusangi mu itangazo basohoye inyuma y'inama bagiranye bifashishije ubuhinga bw'itumatumanako biyemeje gufata ingingo ibihugu bifise ubutunzi bubayabaye kugira ngo bizoronke ingena bishobora kwifasha mu guhangana n'ikikiza cyane cyane ibyo ku mugabane wa Afrika bikeneye gufashwa mu buvuzi ndetse no mu bikoresho byo gupima uwo mugera inama ya G20 kandi yasavye yuko amabanki makuru y'ibihugu yose yoja hamwe agatora inyishu y'iki kibazo cha corona mu nzira yo kushayura ubutunzi bw'isi buriko buramerwa nabi Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rirejwe impunzi ku isi naryo ryabwiye BBC yuko ikiza cya corona cyakwiye isi yose kizogira ingaruka zikomeye cyane kuri miliyoni z'abantu bataye ingo zabo hamwe n'impunzi zari zisanzwe zibayeho zegeranirijwe hamwe kandi mu buzima bugoye aho usanga isuku no kuvugwa bitaborohera Filippo Grandi yavuze yuko ibiherutse kuba mu mezi make yashize byerekanye neza yuko umugera wa corona udatoranya abakire n'abakene kandi ko hariho gukorana hagati y'imigwi itandukanye kugira ngo ntihagire usigara inyuma mu bakeneye gufashwa guhangana n'iki kiza
We need to make sure that those health systems that
Dukeneye kubona neza ko izo bisata by'amagara y'abantu byitayeho amakambi y'impunzi kw'ibyo bigo by'amagara y'abantu by'ibihugu bifise ibikoresho bikenewe. Icyo dusaba nuko igihugu cyose by'ukuri kiriko kiritaho abanyagihugu bacu kandi ibi birumvikana kandi birerekana ko ari nkenegwa. Ariko hejuru y'ibyo dutegetswe kuraba uturere dufise ubushobozi buke n'ibihugu bifise ubushobozi buke hamwe n'imigwi ifise ubushobozi buke nk'impunzi. Iki ni kiza cyakwiragiye ku isi hose kandi twese dufise mu ruhara. Niyo twareka umugwi w'abantu ugasugerezwa n'iki kiza twese tuzoshikirwa.
Be more exposed, we will all be exposed.
Filippo Grandi gahuza miryango ibashikanye ku isaha imwe iburi minota 21 mu Rwanda no mu Burundi. Twerekeze mu buseruko bwa Afrika umushikiranganji w'amagara y'abantu muri Tanzania yatangaje yuko habonetse umugwayi mushasha yafashwe n'umugera wa corona abayanduye muri ico gihugu bakaba bamaze kugera kuri 13 mu kiganiro yahaye abanyamakuru umushikiranganji Umi Mwalim yavuze yuko uyu yabonetsemo uwo mugera ari umushoferi w'amakamyo manini manini yindiye muri Tanzania aciye ku rubibe ico gihugu gihana n'u Burundi gushika ubu Burundi buvuga yuko atamuntu araboneka yobafise ugandu bw'uwo mugera Mugenzi wanje Samba Cyuzuzo ari Nairobi yakurikiranye iyo nkuru turi kumwe rero ku murongo wa telefone Samba watubwira ibyumaze kumenya
kugeza ubu Santina yandi makuru arenze cyane kuyo wari umaze kuvuga nkuko byavuzwe na Ministre Umi Mwalimu uwo murwayi ntabwo yatangaje umwirondoro we urambuye ntabwo yatangaje ubwene gihugu bwe ntabwo yatangaje igihe yaviri aho yaje aturuka n'igihe yahaviriye kandi niko dukunze kubibona muri bino byo gutangaza amakuru y'abarwayi b'iki cyorezo kubivumbero n'abakutsikirageza kumenya kushaka kumenya uwo muntu kuko aho byabereye ikibazo nuko mu Burundi bizikora mu rwari wa coronavirus urahagaragara bikaba rero byatumye abantu benshi bagira impungenge zo kubaza ngo ese uwo muntu mu Burundi yaba yaraciye hehe yaba yaje aturuka mu Burundi ariho yarakomotse yaba se ari umurundi yaba
Samba umurongo wa telefone wawe ntumeze neza ariko nkuko byumvikana rero hari byinshi bitaramenyekana kuri uyu muntu haba ni igihe yoba yaramaze mu Burundi yari yashitse muri Tanzania nimba ari umurundi canke atari umurundi naho yoba yaraturutse ibyo byose ni bibazo mukirindiriye kumenya
yego ibyo tugiye kumenya abantu baracyagerageza kubaza muri ministeri y'ubuzima mu Burundi muri Tanzania ndetse na leta y'u Burundi yamaze gutangaza ko gukora iperereza ku byatangajwe na leta ya Tanzania amakuru rero arambuye ashobora kuza kumenyekana mu masaha ari imbere
Urakoze Samba Cyuzuzo twavugana ari I Nairobi turekeze mu majepo ya Afrika Afrika y'Epfo uyu munsi mu ijoro ry'uno munsi iratangura gukurikiza ingingo zo kugumiza abantu mu ngo zabo mu gukumira iki kiza cy'indwara ya corona iki gihugu rero kikaba ari cyo gifise abantu benshi banduye indwara ya COVID-19 ubarenga 700 mu gitondo cy'uyu munsi ku mugabane wa Afrika wose haharugwa abantu bamaze kuyandura barenga 2,700 mu bihugu 46 abimaze guhitana bazwi nabo ubu bakaba ari 72 mu gihe 210 bo bamaze kuyikira umunyamakuru wa BBC Ansoy aratubwira uko byifashe mu nkuru mucikizwa na Jacques Nitegeka
Akato ni gatangira muri Afrika y'Epfo abantu ntibabemerewe gusohoka ngo babe bananura imitsi biruka hanze cyangwa se bajya gutembereza imbwa zabo hanze ntawe uraba yemerewe kugurisha inzoga amaduka agurisha ibyo kurya n'imiti niyo yonyine yemerewe gufungura igisirikare kiri mu gushyirwa mu mihanda kugira ngo kano kato k'ibyumweru bitatu kubahirizwe ahandi muri Afrika Angola yashyizeho amategeko adasanzwe y'iminsi 15 azatangira gukurikizwa ejo kwa gatanu Uganda yo ihagaritse ingendo binyabiziga bitwara abagenzi mu gihe cy'ibyumweru bibiri naho Malawi kugeza ubu ngubu hitari yabonekamo umuntu wanduye yahagaritse guha abagenzi viza bakigera mu gihugu muri Ghana ho igikorwa cyo kwandika abazatora cyabaye gihagaritswe perezida wa Mali Ibrahim Boubacar we yavuze ko amatora y'abadepite ateganijwe ku cyumweru azaba igihugu cyashyizeho amategeko adasanzwe kubera ikibazo cya coronavirus maze gifunga imipaka gishyiraho n'amategeko y'umukwabo
Imbere yo kubashikiriza undanda tubabwire yuko ubushinwa bwagaragaje yuko igihugu cha Espagne caguze ibikoresho byo gupima bigera ku 340 ku ikompanyi y'abashinwa itemewe n'amategeko userukizi bw'ubushinwa mu mujyi wa Madrid ukemeza yuko iyo kompanyi Shenzhen Biotechnology ngo yakoze ibyo bikoresho byo gupima ariko itabifitiye uruhusha ikinyamakuru cyo muri Espagne kikavuga yuko ibipimo byo gusuzuma umugera wa corona hihweje abasoda bari mu mubiri canke anticor byamara iminota 30 aho bitarenga kuri 30% mu kwerekana ibipimo by'ukuri ibyo rero ngo bikaba byatumye bitera impungenge ico kinyamakuru gisubiramo amajambo y'abahinga bagira inama baganga yuko bokoresha ibipimo bita PCR ngo bisuzuma byihweje ubuhinga bwo kuraba uduce ntanga kamere bigatanga inyishu mu kiringo c'amasahane ariko ubwo buryo rero nabwo bugakenera gukoreshwa n'abantu barakoze abo mu runana na ha rero dusoreje ikiganiro cacu co kuri uyu wa kane cari gihagarikiwe na Marc Niyonkuru jewe mwumva mwijwi na Florentine Kwizera mukomeze kugira ibihe byiza.